Iindumiso 141, umhobe kaDavide. Yehova, ndiyakunqula, khawuleza uze kum. Libekele indlebe izwi lam ekudandulukeni kwam kuwe. Umthandazo wam mawuhlale uhleli phambi kwakho usisiqhumiso, nokuphakamisa kwam izandla kube ngumnikelo wangokuhlwa. Umlomo wam wumisele umlindi, Yehova. Misa umgcini emnyango womlomo wam. Intliziyo yam musa ukuyithobela entweni embi, ukuba isebenze intlondi yokungendawo namadoda asebenza ubutshinga. Mandingazidli izimnandi zawo. Malindibethe ilungisa linenceba. Lindohlwaye ioli enjalo yentloko ayingeyalo intloko yam. Ngokuba usekho nomthandazo wam ebubini bawo. Bakhahlelwa emacaleni engqondorha abagwebi bawo. Beve amazwi am ukuba amnandi. Njengolimayo enqika umhlaba. Anjalo ukuthi saa amathambo ethu emlonyeni wengcwaba. Ngokuba akuwe Yehova Nkosi yam amehlo am. Ndizimela ngawe, musa ukuwuphalaza umphefumlo wam. Ndigcine esangweni lomgibe wabandithiyelayo. Nasezirhintyelweni zabasebenza ubutshinga. Mabayele ezintanjeni zabo abangendawo. Ndide ndidlule mna okukanye. Iindumiso 142, eyokuqiqa kaDavide, oko ebesemqolombini, umthandazo. Ndikhala kuYehova ngezwi lam, ndikhunga uYehova ngezwi lam, ndiphalaza inkalazo yam phambi kwakhe, ndixela imbandezelo yam phambi kwakhe, ekutyhafeni komoya phakathi kwam, uyayazi wena ingqoshu yam, emindweni endibamba ngawo, bandiqhushekela isibatha, bheka ngasekunene ubone, akukho undibukayo, andinandawo ndingasabela kuyo, akukho ukhathaleleyo umphefumlo wam. Ndikhala kuwe Yehova, ndithi nguwe ihlathi lam, isabelo sam ezweni labahleliyo, kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam, ngokuba ndiswele kakhulu, ndihlangule kwabandisukelayo, ngokuba bomelele kunam. Ukhuphe entolongweni umphefumlo wam, ndibulele kwigama lakho. Amalungisa ayakuzithi jize ngesitshaba ngenxa yam, ngokuba undiphethe kakuhle. Iindumiso 143, umhobe kaDavide. Yehova, yiva umthandazo wam, kubekele indlebe ukudarhozisa kwam. Ndiphendule ngokunyaniseka kwakho, ngobulungisa bakho. Musa ukumse ematyaleni umkhonzi wakho, ngokuba phambi kwakho akukho namnye uhleliyo olilungisa, ngokuba utshaba lusukele umphefumlo wam, lubutyumzile emhlabeni ubomi bam, lundihlalise ezindaweni ezimnyama, njengabafe ngonaphakade, utyhafile phakathi kwam umoya wam, imangalisiwe phakathi kwam intliziyo yam. Ndikhumbula imihla yamandulo, ndicamngca ngemisebenzi yakho yonke, ndicamngca ngesenzo sezandla zakho. Ndizolulela kuwe izandla zam. Umphefumlo wam ukungxamele njengelizwe elibharhileyo. Khawuleza undiphendule Yehova. Uyaphela umoya wam. Musa ukubusithelisa kum ubuso bakho. Ndifane nabahle baye emadini. Ndivise kokusasa inceba yakho. Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo, ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam. Ndihlangule ezintshabeni zam, Yehova, ndizimela ngawe. Ndifundise ukwenza ikholo lakho, ngokuba unguThixo wam. Umoya wakho olungileyo makandikhaphele ezweni elisithabazi. Ngenxa yegama lakho, Yehova, ndiphilise. Ukhuphe embandezelweni umphefumlo wam ngobulungisa bakho. Ngenceba yakho zibhangise iintshaba zam, ubatshabalalise bonke abawubandezelayo umphefumlo wam, ngokuba ndingumkhonzi wakho. Iindumiso 144, ekaDavide. Makabongwe uYehova uliwa lam, ulofundisa izandla zam ukulwa, iminwe yam imfazwe, unceba yam umboniselo yam, ungqonde yam umsindisi wam, mnalo ungwele tsheche yam, undizimela ngaye. olonyathelela abantu bam phantsi kwam. Yehova, uyintoni na umntu lento umaziyo? Unyana womfo lento umnyamekelayo? Umntu lo ufana nomphunga, imihla yakhe injengethunzi elidlulayo. Yehova, thoba amazulu akho uhle phakathi ezintabeni ziqhume, banekisa imibane uziphangalalise. Thuma iintolo zakho uzidubadube, thuma izandla zakho zivele phezulu, ndirhole ndihlangule emanzini amakhulu, esandleni sonyana bolunye uhlanga. Abamlomo uthetha inkohlakalo, abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki. Thixo, ndikuvumela ingoma entsha, ndikubethele umrhube ontambo zilishumi. Unika ukumkani usindiso, ulohlangula uDavide umkhonzi wakhe ekraleni elinobubi. Ndirhole ndihlangule esandleni sonyana bolunye uhlanga. Abamlomo uthetha inkohlakalo, abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki. Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo. Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele. Ngokokwakhiwa kwebhotwe, oovimba bethu bazale, bavelise iintlobo ngeentlobo. Iigusha zethu zizale amawaka, zande ngezigidi emaphandleni ethu. Iinkomo zethu zizale, kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu, hayi uyolo lwabantu ekunjalo kubo. Hayi uyolo lwabantu abathixo unguYehova. Iindumiso 145. Eyokudumisa kaDavide. Ndiya kukuphakamisa, Thixo wam, wena kumkani. Ndilibonge igama lakho ngonaphakade kanaphakade. Imihla yonke ndiya kukubonga, ndilidumise igama lakho ngonaphakade kanaphakade. Mkhulu uYehova ngokudunyiswa kakhulu, ubukhulu bakhe abunakugocwa-gocwa. Izizukulwana ngezizukulwana kunconywa izenzo zakho, kuxelwa ubugorha bakho. Bunobungangamela ubuqaqawuli bendili yakho, ngeendawo zakho ezibalulekileyo ndiyakucamngca. Bothetha ngamandla izenzo zakho ezoyikekayo, ndibalise ngobukhulu bakho. Bompompoza isikhumbuzo sokulunga kwakho okukhulu, bamemelele ngobulungisa bakho. Unobabalo nemfesane uYehova, uzeka kade umsindo mkhulu ngenceba. Imfesane yakhe ikuzo zonke izenzo zakhe, ziyabulela kuwe Yehova zonke izenzo zakho. Bakubonge abakho benceba. Uzuko lobukumkani bakho balutsho, bathethe ngobugorha bakho. Ukuba babazise oonyana babantu ubugorha bakhe, ubuqaqawuli obuhle bobukumkani bakhe. Ubukumkani bakho bubukumkani bamaphakade onke. Nolawulo lwakho lukwizizukulwana ngezizukulwana. UYehova ngumxhasi wabo bonke abawayo, ngumphakamisi wabo bonke abagobileyo. Amehlo ento zonke akhangele kuwe, wena ke uzinika ukudla kwazo ngexesha elililo. Uyasivula isandla sakho, uzihluthise into zonke eziphilileyo ngento ezikholekileyo. Ulilungisa uYehova ngeendlela zakhe zonke, unenceba ngezenzo zakhe zonke. Usondele uYehova kubo bonke abamnqulayo, kubo bonke abamnqulayo ngenyaniso. Uyazenza into ekholekileyo kwabamoyikayo, akuve ukuzibika kwabo abasindise. UYehova ungumgcini wabo bonke abamthandayo, abatshabalalise bonke abangendawo. Umlomo wam mawuthethe indumiso kaYehova. Inyama yonke ilibonge igama lakhe elingcwele ngonaphakade kanaphakade.